Akwatia abato mpeswa so eye bebi e wo epoye mantemo. Na omampeni ya redanko ya Akufo-Addo aprobomu no wade neni etre sa abato mpeswa so. Na so kodu hono namra sebe jani o woho adodo na afrene se Ama Sey no. Wentumi ankwa nkoshia mampeni e mampeni fuwa hodwa wamo fuwa padi wanu disem to. Eponso no onomra sebe jani no na wanka humbi. Se koba yen stia e koba anesano emunchirimunye.
Ama Sey ye nipa bia wonu a ewo abato mpesua so wo akwatia opena asem ye enso okojina no wo pe MPP primaries no ekwan biem no atimi asa okojina mara sebedwam debre ena abrantia ye fre no Ernest Kumi eyi ne hwe foma wodi ne so nkonim sa asem ne ha ne ye papa papa ne free sa bre no na omanfo ne bebre na efrefre no eka che ne se ebe ya nko okojina content kro ewa fimpe no ene edu no abato wonim na no adaga na mampanyi ne na danko Akufo-Addo ede na probo kopie mu akwatia no na nko omanfo bebre ehwe kwan se Ama Sey ebe bo ho no ebe bo mampanyi akwa ba enso enye sa ne by his son say, and Yadia will pee mu ewo.
Sa independent Ayaka, Mate, this me Jin B, Sama Sey, or Bako independent. It's all MPP, Mapa, MPP, no, and Tamakuma, so. Emmy has crossed on the other, so anyway. I mean, what he said, what me, yes, sir. This is a woman who.
Ne kwakra ena Ghana mampanyi edeto omanfo wa akwatia nim se emputunwa wodua ban eye no kromu ho no obekoso aye ediamo omanfo afia akwatia kwan ho nsam so mampanyi edeto dwa se obo osuafo wo hwe akwan ne kwantempon so owura mu akwata abaso pa se waye ade en waye ekwan wodua e wa akwatia ediamo wo no afia wasaka de twato se efri bra Ghana nya ne fa hodie efri abrofo nsam no osuafo wo hwe akwan ne kwantempon so wanya na wabo adwuma yie pa ene owura amu akwata
Papa. Our big six knows another one will come.